eyasuka ngaphaka thokuletho kuhle kodwa zizimbesekelwe osenyongweni ezinhle zodwa lulonwabo lunganyindawo kulowo yena yedwa ezababina zingenwa zezabo bodwa uzukiqukwelasele wena uthongiweyo zungabinamva ndedwa ethi sibuthile kelubala likazulule nodwa usikelelekile nalo ngulowo nalowo banqabile abalaziyo bambi sebeludlakaza badlala ngalo bakubhanqwa besisiyatha xa bethetha ngabo bathi mtokazi njibanam kule yengasekuneni ngalo lingaqobale lingekho njalo yiyo loo nto kufuneka uqi luthanda ukuqi ekokabela lo mango wothando ngudasayetist imbongi molweni ndenze njani idatethu kwenza uhlela ukhululekile wonwabile uzibone kukubalulekile andithandi xa ndiza kubanundandathekile ukumbile emphefumlweni uqhelekile ngendisithi ukuntu ofanayo wam kahle sekuthi kanti ndiyazikhatha esi simpho ndinazo ngawe sezexeshana kaloku namathito bhetele landifuni kuzethu ngcwelengcwele ize kuthi kokwakho umda phakathi kwethu mna kwenbe ngisathana inyoronyoro lento engenanyani ubuqubenyoka andifuni kukonwabisa umzuzwana kunge noba sebabini sitetyesheni ngahlala ndikuvuyisa ndikonelisa athi noba labantenjane zama ukukukhohlisa esingqingeni kuthi tha into enkulu umphiko ube ngathi uphuma amaphiko ubhambele phaa ukhabe ngawomani uthi unothe olam uthando sokulufumane luthathiwe ningabeka idolo phantsi liboza umsesana wegolide libatheke minyondovu yenqwelo kodwa olam uthando sokulutheke ningaphantsi sesigwele mna bomlingane wam sonwabile kwaye sidalelwene ndenze njani bakhuluwa ndibeliingcebiso iingcebiso ezipetileyo kwamakade belethwa ekukade bazama nokunqumisa amaqenjana babo bewabevuka nokuzama ukwakhela nale ndlu yothando bethethwa bezongula phinde bazama ukuqebela lo mango ndenze njani bantakwethu ndifuna ukuhlela nayo iloo mihle yam yonke yesamazinto kulo magadi yehlaba ingabe ndingenza njani ukuqinisekisa ukuba kelelifo labeqebe bakhwehliso dade ngekhoko ningenamntuta ndenze njani ndenze njani idathetho ekosandeni sibonisane kaloku lo ngowethu sebabini funeka siqhube nawe ngenyebeko senze njani ukuqinisekisa sekhikhaya elifuthumeleyo ligulukhunye nodulubango singenza njani ukuze siba ngumzekelo obonakalayo nakubadlali bentliziyo ezohlukeneyo kuba befuna untubilapha basegqibe bophume kanje senze njani ukuze sibe ngumzekelo nakwiintsalana ezisakhasa ezisangobuso ezweni senze njani kuthasetist imbondo wasesiyayisaluti
Thank you very much.